Wave it! Wave it! Make him wave it.
Here, Papa.
Wave the flag.
Wave it, Papa, like that. Wee, 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 wee. Wave the flag. Da 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 da